xa ndingubhen xa bendibiza umtyalisela umntana isiduko ikhaya lingahapha eqonce le klabhu uba ndikhumbula kakuhle into ephaa ngoku sinayo into ephaa kwi-13 years le klabhu imile but ngelo xesha yendim nomnye utata abantu abaninzi bamazi kwakuthiwa ngusomtsorha ugxaka yabo udingani somtsorha sasikunye yabo yenguye mosi wayimanaja le klabhu ngelo xesha so ke ngoku ke wayeka yena waresign emanqindini so andayeka ke mna ndaqhubekeka so kuloo nto iyonke ndaproducer ii-champions i-professional champions cause xa sendibala kakuhle champion okuqala ubambe ibhanti apha yenguluzuko siyo mhla wedlala nogundwana ubambe i-SA luzuko siyo siyamazi sonke yabo kwaphinda kwanothabo shonjica naye ubambe ibhanti elapha kwi-SA from ulanto mabhuthu na uthabo ndamqala naye emncinci yangu aphiwe mboyiya yabo naye wabamba ibhanti ekule klabhu kwezi zandla zam yangu siyabonga siyo yabo cousin brother kalanto kaluzuko naye ubambe ibhanti elapha kum yabo kuba yiselapha kum nangoku yangunhlantla ngamntwini 24 ezo champion ndithetha ngazo ke yabo zonke ndiziqale zincinci zi-under 10 zonke yabo umntu ahambe ade ubamba ibhanti qha ingxaki inye thuba lonke minyaka yonke le mna ndifihlakele yabo ndaqala ufumana ithuba elinje yoba ndikhe ndivezwe yabo mhlawumbe yabona le channel yena yembuyekezo indiveze yabo iminyaka but ke andipheli mandla ndityhafe because ke abantu abaninzi ungafumana konke nje xa ubala kwezi ndawo kwezi table izilapha rawundi ufumana uba yonke intwana ekubo isuka apha kum yonke intwana yeqale kum yonke iqale kum yabo yabo xa sesithetha iinto zenyani from amatsha 11 sinoyanga sigqibo nankuya yabo uphuma apha kwezandla yabo i-future champ uyeza na yabo.